ni mini ka movha lo phikizana ku na vo R4 phikizana na vo ri vo Citroen C5 na swona na LED leyiwa wa swi kota ku yi layita na nhlekani then ku va na leta ti-projector letiwa ku ri loko i layita na madyambu yi kota ku ka yi nga hloni lava nga mahlweni nakona so ma yi vona na grill ya kona yi bohe hi design yin'wana ya yo sasekanyana naswona na Mazda va yi displayini yi va yikulu leyiwa i 2 liter yi famba hi mavhilo ma le mahlweni 6-speed automatic ma vona yi tirhisa 6.9 liters ku famba le kilometer leti ti-emissions ta kona leswiwani mavhilo na to i 20 inch ma vona hi ku i SUV leyiwani ma yi vona design ya kona yi elegant na ku vula totanyana swin'wana ku ri yi rhetelanyana ma vona so hi kha hi ya ndzhaku nakona design language ya Mazda yi simple ku na ti-LED nakona ku na ti-light na hambana ti-LED yi na sky active technology ma swivona ku ri yini yi fuel efficient movha leyiwa yi na double pipe mara ma swi tiva ku ri a yi khani movha leyi na multi-functional steering wheel naswona ku ri i kota ku control-a ti-functions ta infotainment system laha ka steering xa wena cruise control yi kona i automatic movha lowuwani na swa ti ri econ swi kona swi control-a manual mara ivi then yi na sports movha lowu maswona ku na sports button hi lexiwa yi na engine start laniwa laha henhlanyana maswona wo tlhava kwalaya movha wu duma swa ti-indicator ma swi tiva maswona so loko ni tshamile laniwa u kota ku vona a good view ahead maswona i movha wa kahle ni nga swi tsakela loko no va na wona loko no va ni ri na family nakona ti-charging port u kota ku chargisa phone ya wena through movha lowuwa mara ni ri ma swi tiva ku ri swi slow swo chargisa hi movha a overall movha wa kahle la ndzeni steering xa kona wa xi fila ku ri ku ndleka yini nanwa se loko hi ya ndhakunyana na mukomba na ndhaku nakona ku na space wa swi kota ku veka xitulu lexiya xa vanhu lexiya hambi xi langise mahlweni hambi xi langise ndhaku ku na space xa enough a yi na ro movha leyiwa loko u tshamile laha ndzhaka driver seat loko la munhu un'wana na un'wana i na ideal driver position ya yena vavasati va tshunela ngopfu majita yi na rileso ku no lwa tshamaku xikarhi na ku bende wa swi kota ku va a kha i langutisa ku ri hi ya kwini ku endleka yini naswona even though ku dakinyana hikuva ni ri dimiwe mafastelo lama ma kona lamawani mara overall i movha wa kahle for mina ku hava swo chajisa la ndzhaku which is unfortunate mara still a ni ta chajisa la masiku a ku lavi va nga ti-problem phela so ni nga ta mi kombeta buti ku ri i qualifica kwini
space
ni kan na TV wa swi kota ku veka mindzwalo kahle ku na la kuma ku ri i haka kona swilo lan'wani ti-seat letiya I'm sure ta tlela u kota ku ri i veka swilo kahle laha ta budini I'm sure spare tire xikwa xi laha ka swiniswani loko u humesa kunene ndzwalo u huma kunene
So everything was submitted to finance. So did
it
was it declined?
Another way forward? Yeah, cut him.